sasa hivi tuna one touch, sawa? One touch peke yake, one. Moja, touch ni moja, twende. One, twende. Next, akuje. Nampasi ya uliko mguu. One, one touch. Twende, one. Pass on the team, I put up both.
Coach, coach.
Twende.
Coach.
One. One good, twende.
Hehehehe